kuchel adu yada oo waa wax nolalo nabad laala wadaago dimca lagu la haware naf kuchel adu yada oo waa wax nolalo nabad laala
Don't hurt.